Ntumwa Paulo yarabigaragaje mu kwerekana ko umwe Yesu yashengero yavuga nko muri kazoza amariye kuripfira akarisesera amaraso yiwe y'igiciro inyuma yo kuritukirwa inyuma yo kuricokoregwa inyuma yo kurikubitirwa inyuma yo kuricunagurizwa ati ubu rero yabaye umutwe waryo tukaba tuzi ko komandema zose ziva mu mutwe ngiryo rero isano riri hagati ya Kristo n'ishengero we niwe mutwe waryo n'umukuru w'umubiri mu byakozwe ntumwa igice cya 20 ku murongo wa 28 ijambo ry'Imana riratwereka ivy'uwo Yesu Kristo isano afitanye n'ishengero havuga ngo mwirinde ubwanyu muzigame n'ubusho bwose mwemu yera yabashizemwo ngo mube abakubuzezwa kugira ngo muragire ishengero ry'Imana iryo yaguze amaraso yayo Imana nishimwe cyane mu by'abantu bashinzwe ku ishengero nukuzigama cya kabiri kuzezwa icya gatatu kuragira mukozi w'Imana nkanje icyo ushinzwe kuzigama kuzezwa kuragira ariko umutwe w'ishengero nyeneryo ni Yesu ubwego bwaryo n'uwaryiguze yariguza amaraso yiwe muri iki gihugu cy'u Burundi n'ibindi bihugu umukwe arakwa umugeni akamukwa inga akamuha akamukwa amahera n'ibindi Kristo wewe rero iryo shengero ntiyari guza inka ntiyari ko impene ntiyari ko indogoba ntiyari ko esaro nziza cyangwa imodoka cyangwa amverope irimo amahera ntiyari ko telefone cyangwa itongo ntiyari ko televiziyo ntiyari ko indege cyangwa izu cyangwa ubwato yari koye amaraso yiwe niyo mpamvu rero twama tubona amarongo y'amashengero ashobora gukora asanga baritanga bakigisha bakubaka insengero bakubaka amashuri bakubaka amavuriro bakubaka inzu z'abashyitsi n'ibindi bitari bikeyi ndetse bakabungabunga ibintu by'ishengero mugabo kaza wumva ngo wanaka kopo yitavye Imana ariko ishengero ryoryo ryigumiye aho nyene hirya yejo agasubirwa n'uwundi ariko kaza wumva nawe nyene yagiye ishengero rikagumaho kizigenza waryo ni ntasubirigwa kuko n'umuherezi mukuru yarapfa agasubirigwa n'ubundi ariko Yesu we yaje kuba umuherezi mukuru w'intahava kandi uburongozi bwa Yesu rero ku ishengero bwitegerezwa mu buryo bw'impwemu Yesu sumwungere ashigwaho n'abantu Yesu sumwungere ashigwaho n'amatora ntashigwaho n'akagwi k'abantu bafatira kuri iki n'ikindi oya mu muhagarikizi waryo ni mpwemu yera nk'uko tubisoma mu byakozwe n'intumwa igice cy'icyenda ku murongo wa 31 ibyakozwe n'intumwa cyenda nawe tujyane ufuze igitabo urashobora gusoma ku murongo wa 31 havuga ngo nuko ishengero ryose ryari hose Yudaya ni Galilaya ni Samariya rigira amahoro rirahangama kandi rigenda ryubaha umwami Yesu rihagarikiwe na mpwemu yera riragwira Imana ishimwe ndaryunganire ishengero rihagarikiwe na mpwemu yera aho rero ntaworyiyitirira kuko igihe cyashinzwe kigeze urirongoye arivamwo akajya kubana n'abandi bitwa ishengero bahamagawe bari mu ijuru nk'uko mu Baheburayo 12 ku murongo wa 22 kugeza 23 habivuga. Abaheburayo 12 kuri 22 kugeza 23 havuga ngo ariko mwegereye umusozi Siyoni numurwa w'Imana zima Yerusalemu ho mwijuru nikoraniro rikuru ry'isi ry'abamarayika n'ishengero ry'abana b'imfura banditswe mwijuru Imana nishimwe cyane ishengero ry'abana b'imfura banditswe mwijuru mu gihe arangirije muri Kristo rero umukozi ararangirije muri Kristo n'iteka rikomeye n'amagorwa yatarangirije muri Kristo Yesu nabo ugomba kumushingira intahe bagomba kuvuga amajambo menshi cyangwa bakagomba bakamusomera amagambo bavuga ngo mwamana turagusabye umwakire mu bwami bwawe ubugingo atari we yabwiteguriye ntacyo bivamwo niteka uwari wese arangije muri Kristo Yesu arumungere arumurongozi arumuvuga butumwa arumudiakoni arumudiakoni kaza arumuririmvyi arumukristo mushasha cyangwa wakera igiciro no kurangiriza muri Kristo Yesu Imana idufashe bakundwa wese asengere hezo giwe azorangize arumugororotsi atahe aja mwijuru ashingwe intahe n'ijuru hariho isano riboneka riri hagati ya Kristo n'ishengero Bibiliya ibitugaragariza ko Yesu ari umukwe ishengero ari umugeni Mbega umugeni yifata gute iyafise wamukoye afita ibyizigiro biki harakaririmbo no ririmba akavuga ngo ewe wamugeni uziga ko wakowe ewe wamugeni uziga ko wahawe urunywano numukwe wawe nyarukuze ndagutera inkuru y'umunyarukundo rutangaje cyane nyarukuze ndagutera inkuru y'umunyarukundo rutangaje cyane ewa mukwe wawe yarakwiguze yatanze byinshi yiri wamaniswe ku giti igorogota yirabujwe pe n'uruzuba ibiganza vyiwe babitoboje imisumari umva umukwe wawe mugeni inge nagukunda mugenzi inge nagukunda mugeni Vyongeye Kristo nibuye rigumya imfuruka z'urusengero rwiwe amabuye yandi yose agize urwo rwubako nabizeye aribo bagize rya shengero rizima Mbega mwene data ntaho wo waribuye muri urwo rwubako mugabo ubu ukaba warisokoye ukava mu yandi ukava mu ishengero ry'Imana garuka nta kindi cyagusokoye atari icyaha iyambure satani garuka kuko amabuye ari muri iyo nyubako n'amabuye afise ubugingo atari amabuye yapfuye niyo mpamvu intumwa Petero aduhanurira kwegera Yesu kuko ngo niwe buye rifise ubugingo kandi niwe buye ritanga ubugingo mukete cya mbere cya Petero igice cya kabiri umurongo wa kane n'umurongo wa gatanu dusoma ijambo ry'Imana ngo nuko mumwegere ari we buye rifise ubugingo ryagawe n'abantu ariko ku Mana ryaratoranijwe riri n'igiciro mwubakwe nk'amabuye afise ubugingo kugira ngo mube inzu yo mu buryo bw'imhemu mugira ibango ry'ubuherezi ryera ngo mutange ibimazi mu buryo bw'imhemu bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo kandi aha rero intumwa Petero yabivuze ntibwari ubwa mbere abivuga yari yarabivuze ariko arasunikwa na mwemu yera mu byakozwe intumwa igice cya kane ku murongo w'umunani n'umurongo wa cumi na rimwe. Ijambo ry'Imana aho umukozi w'Imana yavuga ati: nuko Petero yuzuye mwemu yera arababarira ati: yemwe bashinga ntahe b'abantu n'abakuru. Ku murongo wa cumi na rimwe, uwo niwe buye mwebwe abubatsi mwatituye kandi ryahindutse irigumya imfuruka. Umva rero, ishengero rero ni ikintu gikomeye cyane. Ishengero ry'Imana turabaherezi b'Imana nzima, nk'uko tubisoma mu byashure Yohana igice cya mbere ku murongo wa gatandatu. Yesu nawe n'umuherezi mukuru yashikanywe ahera n'amaraso yiwe. Urabisoma mu Baheburayo 9 ku murongo wa 11 kugeza 12. Na rero mwene data ngo bagutumirira, ayo maraso ya Kristo Yesu abari yakweza agutunganye, utarakizwa wihana ibyaha ukizwe, hanyuma winjire mu ishengero ry'Imana ubu mu Kristo ubu urugingo rw'ishengero ry'Imana. Nuko n'aya majambo nagomba ndangize ndagusengera Imana, Imana igufashe umate kuri iryo buye mwene data mu ishengero ry'Imana, ntuzurivemwo mu ishengero ry'Imana, uzohagaburirwa, uzohezagirirwa, uzoharongera mpwemu yera ibyizigiro byo kujya mu ijuru, uzokwa mu bisangira n'abandi bera. N'aya majambo Imana mwese ibahezagire, dusenga Imana. Nyaguhora ku ngoma mukuru w'ishengero, nyakubahwa turagushimiye aya majambo, wezagira uwo wese yakiriye aya majambo y'Imana yari mu ishengero arigumemwo, yari yarayivuye n'igarukemwo, abutari bwaje mu ishengero ry'Imana na rimwe yihana ibyaha aze mu ishengero ry'Imana, kuko aho urayagira n'abana bawe. Urakoze, mwizanye mukiza wacu Yesu. Amen.